Anō nei I te whakatumatuma te ao ki a Josh Wharehinga, he tama nā tētahi uri kēnge, he pāpā takakau ki ana tamariki toko ono. Koenei etahi o ngā uauatanga o tāna noho I ngā wā o mua. Hioi I tarāne ko Wharehinga tētahi o ngā kai kaunihera I tūranga nui ākiwa. Ā, kai te pōari hauora hoki a ia o te hapori e noho I hoana. Hei tā te pūrongo a Krystal-Lee Brown kua mahia he kiriata poto mo te aranga ake o Wharehinga I te korokoro o te parata ki te whakapapa pounamutanga o te moana.
Mō ngā uri whakaheke te take.
There are waru out there and they're not just, you know, they're not the mediaised version of, double-bludging baby factories and things like that. There are councillors and our artists and our teachers and our social workers.
I tērā tau, I puta te kiriata waru. Ā, I kitea Josh I ai anō I roto I te kiriata.
You saved me, Mum. Remember, I was the lucky one.
I whaka awe awe te kiriata rā I a Josh Wharehinga ki te kōrero mō ngā piki me ngā heke o tōna ao. Hei whakakore atu māna I ngā taunutanga me ngā pōhehetanga. Ā, ko te kiriata hau, ko I am waru te ingoa.
Do need to break that stigma and we do need to get better at telling these stories that we actually already have. Like a lot of Māori males already do and act in this way. However, those aren't the conversations that usually happen in the public face, you know, and out in the public.
Hei tā Josh, I tipuia ki raro I te rau o te patu. Hei tāna, ko āna tamariki ērā I whakaohoho I tana hiahia kia eke ki angitū.
My dad means the whole world to me. He's my mum and dad.
We Māori males don't have a whakapapa of violence, we actually have a whakapapa of nurturing and loving and caring and that comes out of, that actually comes out of the diaries of the colonialists at the time that came to Aotearoa.
Koinei te kiriata tuatahi o te tiringa Some Day Stories. He kiriata e whakatūria ana ki runga pai tukutuku, ko Angela Card te kai whakaputa ringa tohu hoki.
The reason why I wanted to do the masters that I'm doing is because there's an absence in regards to positive and research-backed and informative Māori father kind of research and stories out there.
I tēnei wā, kai te pukumahi a Wharehinga ki te whakaoti I tāna tohu pairau e hangai puana ki ngā āhuatanga o ngā pāpā Māori. Krystal-Lee Brown, Te Karere.